Aia, o meme seco. Ebulala ikhono. Kodwa hayi iyasebenza. Hayi ndiyancoma. Kuhle. Hayi you must pay. Hayi. Everything comes at a price. Everything comes at a price. Uthenge ntoni ngoku? Wanda green? Oh, uphinde wathenga laa nto hayi, ndiyayincoma le, ungaphinde uyithenge le yenza ingcibo entle. Noko ayiziyonzakalisa ikhono.
Scientist picture, come.
Eh.
Come.